You cannot trust even your neighbor. You cannot trust even a member of your family. Because a lot is happening. But today as a church we came to say we have to listen to our children. Before as a church we become judgmental to them. As Mahlahla. Let's not support child abuse. Let's not support anything that is wrong. Most of the time, But Tina, we can be that voice. Tina, we can say no to child abuse. We can say no to kids molestation. We can say no to rape. We cannot allow to see our sisters, our daughters, our mothers being abused. Namhlanje, it's time as a church we go to the community and pray and assist where we can assist physically and assist where we can assist spiritually. But I believe the author and the finisher of our faith, Jesus Christ, has all the answers. Namhlanje, ukhona uYesu ongayikhulula impilo yakho. Ukhona uYesu ongabunceda ubomi bakho. As Mahlahla, ukhona uYesu onamandla. Senokwenzeka bakuphoxile abantu, akwafumana thembe ebantwini, waphoxwa nayifemeli yakho, waphoxwa nangabazali bakho. Kodwa namhlanje, I want to say to you, Jesus is there. Ukhona uYesu. Angatshintsha impilo yakho complete. Uthatha ubomi bakho ubusondeza kuye, ubunikele kuye. UYesu uyayidlala indima. Bomama, bosisi, bantu abatsha, uYesu uyayidlala indima emntwini. Amtshintshe umntu uYesu, akunike i-direction uYesu, akunike zonke izinto obungacingi unganazo ngokunono kwakho. UYesu akadingi mandla akho, unawo amandla. Only into ofuna kuyenze, thatha a step of faith. Usondele apho ashunyayelwa khona uYesu osindisayo. Apho uzomamkeliswa khona uYesu abe yinkosi nomsindisi wobomi bakho. Uthathe khona inyathelo lokunikela ubomi bakho. All other things will be done by him. Ngicela sondele ke masivaleni. Ngicela sondele. Izani bantwana bam sivaleni. Izani boy, izani bantwana sivaleni, belivule nathi. Ingabukhona apha, izani bantwana bam apha esitulweni, izani sivaleni. Ukhona umntu.